Rwanda mi jama moko yawe Iwigezewe manu neza bano Rwanda mi shima bazi zawe Iwigezewe manu neza bano Rwanda mi jama moko yawe Iwigezewe manu neza bano Rwanda mi jewe
Rwanda mi Mama, oh yeah.